because we believe our God is beautiful. Our God has done so many great things, and sibonakali subukulu bakhe ukuthi uJehova. So now, mfike ekhaya abantwana bami bayahleka bathi, oh mama, usabiza ukubuza ngithi ngithi kanti yini vele le tabu, khona isonto elinjalo. But it's a nightclub. I was like, so mizi.
Fanele sikhulume ngale tourbus yakho, une tourbus enhle yazi.
Because ngihamba nama band members sonke ukuthi sibe comfortable, you know, when because we travel a lot.
You must lead me. I just want to sing with you.
Study go ngele ningi ha ngiye ka ezulini ngele ningi ha ngiye ka ezulini.
Behind the Story, an all-new time slot on Saturdays 6:30 p.m. only on BT Africa Channel 129.